sendikuncama ngohamba sendithatha ividiyo ngaloo bra. You haven't seen nothing yet. Awubonanga nto futhi jo awolo laxa mngakho qale apha kulaa stop sign wahamba uyivala phaa.